Nawaramukije mwebwe mwese mudukirana kuri Angost TV mu kiganiro Impreneur. Umukunzi Katia Benitani je tuza kubana muri kino kiganiro kuko musanzwe mubizi mafise umutumire kuba turi kumwe w'umunyamwuga atubwira ibijyanye n'umwuga we. Reka ndamuha ikaze ashobore kwidondora. Nawaramukije.
Nawaramukije. Ego nitwa Niyumbeko Pierre Claver. Benshi baranzi kuri Angost TV mu kindi kiganiro cy'ijambo ry'Imana.
Mukaba mukora iki?
Mu buzima bwa misi yose cyo nkora ndi umunyamwuga. Umwuga wacu ukundi dukora ama ekipe yo mu nzu, turakora ibiri mu byuma, turakora ibiri mu mbaho, turakora n'ibikoze mu buryo bw'amakuse, amamatera n'ibindi ajya bita amasaro minisitiri. Yego.
Amufuze ama ekipe yo mu nzu, harabaho n'ibitanda,
ibitanda byose,
ibyo byose murabikora
byose. Yego.
Mwabitanguye ryari?
Natanguye nkorera umwuga w'ibyuma, twakorera mu byuma. Mfite umubyeyi yakora wewe yarugara agakora imiryango. Umubyeyi wanjye nawe ntiyabyigiye. Mugabo nkabona uko ntaza arabikora, je nanje nkaca mbona yuko bishoboka n'uko mbonye ahandi kuntu bakora, cyane cyane nakunda guca mu bwiza hajya kuri Avenue University. Nkabona yuko ibyuma bashobora kubikoramo na ekipema zo mu nzu, ububati, biki n'ibindi. Rero umubyeyi wanje ca ndamusaba afashe imotel bita posta sude ame na mereze, hama nanje ndabikora. Mugaje naciye mfata ngira urubuga rwa Facebook, aca nza ndarondera amafoto y'ibikoze mu byuma nkaya partaja, abantu bandondeye bakaca bampa ayo mafoto ngo ndabibakorere. Ego ca ntanga gukonyera.
Umwaka
hari umwaka natanguriye ko ni umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Yego.
Muca mutangura kubikora gute? Mubabangikanya gukora ibiri mu mbaho hamwe n'ibiri mu byuma, kuko ibiri mu mbaho urumva haba hariho umva biratandukanye ibiri mu mbaho n'ibiri mu byuma. Mwace mwifatanya gute?
Mu bisanzwe ibiri mu mbaho ukuntu byagenze, iby'imbaho ndabitanguye vuba. Mugabo ndiko ndakora ama ekipema yo mu nzu ari mu byuma, hari ahantu asanga ibyo byuma bikeneye imbaho, kuko hari ahantu usanga nk'akabati gakenera kuzana urubaho. Mu nyuma nca ndabona yuko nca nsanga nagiye no mu by'imbaho, nca nsanga n'ibikenewe byose bikorwa mu giti ntegerezwa kubikora. Ego.
Mwatubwiye yuko ibyo mwatanguye gukora mwaciye mukorera urubuga rwa Facebook mushobora kumenyekanisha ibyo mukora. Mbega hariho akamaro ko kumenyekanisha ibyo umuntu basanzwe akora nk'umwuga abishyira ku rubuga mukanamenya?
Harimo akamaro kanini cyane, kuko nasanze abantu baba abakiriya dukwiye ku mbuga ngurukanabumenyi baba ari abantu baje baba babonye ukuntu babonye ingabire yawe ukuntu partage ibintu, bariyumvamo yuko icyo kintu nza kugishobora usumba mbere bajya baba bakuzi, bobo baba bakuzi bazi kahise kawe, baca batangura kukubonera muri kahise cyangwa ibyo mwakoranye uko mwagendanye, ugasanga abaguhaye akazi nabo baguhaye amahera make. Mugabo abo mwahuriye mwahujwe n'urubuga ngurukanabumenyi baraguha agaciro cyane, kuko barabona ukuntu witanga, barabona ukuntu uvuga, bakavuga ati umuntu arabishoboye, ugasanga nibo mukoranye neza.
Ubwo ntiyari aho umuntu ashobora kuvuga ati abibonye ku rubuga ngurukanabumenyi bikamutera amakenga kuvuga ati burya ni igiki cyonyemeza ko ibi bintu bishobora, kuko nsanzwe tuzi ko nk'ibyo mukora byinshi biraba exporte. Hariyo ibiva hanze biza ino, nibyo byitwa ko biba bikomakomeye usumba ibikorewe. Mbega abakwitura baragira icyizere cyo kuvuga ko ibi naho bihinguriwe iwacu, bikorewe iwacu, birafise uburambe.
Icya mbere abarundi bariko baratahura yuko gushorera iwabo ari ibintu byiza cyane. Ikindi kibazo tugifise ni uko ibyo dukora byose, nubwo tuba turi kugerageza kuraba, kuko kenshi turabajya amafoto dukuye hanze ku masite tukajya tuvuga tuti iyi twayisubiramo. Kenshi twe tubikoresha iminwe, nta mamashine ari spesiyalize muri ibyo bintu turaronka. Nko mu mbaho dukoresha iminwe, mu byuma hariho ibintu dukoresha iminwe kugira ngo tuhindure tugire icyo bita finisiyo y'ibintu. Mugabo turabona yuko uko dutera dukora nitwaro nk'uburyo tuzoronka ibikenewe nka bijya bo hanze bakoresha, ama kuvuga ngo bivuye hanze ngo biba bifise kalite oya ahubwo bijya byo hanze nta kalite biba bifise twe tuba twakoze mu biti by'iwacu tutarinze guhindura abo buharaho baba bafashe ibivunguka by'ibiti bakabiteranya bijya biva hanze bakabiteranya bikaca bicika urubaho ugaca usanga nta gihe kinini bimaze gusa ubw'inyuma biraboneka ko bibriya biba bisa neza ubundi bwobwo ntabwo baturusha turafise ubumenyi umuntu dushobora gukoresha ibintu n'intoke ugasanga umuntu yabiguze bigasa neza mu nzu ego
nakahe kamaro kuva mutangura umwuga gushikaho mugeze uwo umaze kubibona
ikintu cya mbere nari umuntu ngomba n'amafisi indoto zo gufasha abantu benshi gufasha imiryango myinshi narashoboye gufasha abana bo mu muryango kubigisha umwuga nkabazana nkabigisha hari bamaze gukreya gukora ibikorwa byabo ugasanga umwe ararihira amashuri abana bo mu muryango bajya bugiye kuri charge yanje ubu bose bariko barakora ugasanga umwe abantu barashobora kumwitura mu muryango afise amafaranga menshi arafise umuriyoni miliyoni zibiri bashobora kuvuga ati nkeneye ibihumbi amajana birarangurana nkabona ko ari igikorwa cavuye muri jewe ivyo biranyohera cyane kuko uwo munsi haba hariho abantu batariko bariga canke bariko barasegereza bahevye amashuri mugabo hariho umwe wo mu muryango mwigishije akazi uyu munsi ni wafashe umuryango abana bamukurikira uko ari munani n'umuryango wiwe ni wawufashe urumva icyo n'ikintu cyanyoheye hari nto n'abandi nguma nzana bo mu miryango n'ahandi hose kugira ngo iyo bakeneye kwiga nkaza nti ngo mwige nkagerageza kubereka ukuntu bashobora kwiga umwuga ego ikindi naco ku bijyanye n'uburyo nyine ku bw'iwanje ndashobora kuronka amafaranga yo gutunga umuryango wanje icyo ni cyiza cyane
kuva ndiko ndavuga mu mwuga wanyu mukora kuko minsi yose umuntu yari mu mwuga arahura n'intambamyi nize ntambamyi kuko kenshi usanga ntizibura nize ntambamyi muhura nazo kenshi
intambamyi zabaye nyinshi nitanga uwo mwuga narahuye n'intambamyi ibintu bigahomba ibintu bikagenda nabi kugezaho no mu muryango bambwira ati bihebe ndabanza ndasubira ndabiheba nza kurondera akazi mu ishyirahamwe mu kampuni nsubira gukoramo mugabo nkaguma numva umutima umwegera hahandi nkavuga ibi bintu mpevye nkaguma mbona ko hari urunganwe nobereye umugisha mpevye kubera si jewe gusa mu gukora muri kampuni bakaguhemba umushahara uzoza gufasha umuryango wawe gusa n'uwo mushahara ntuzi ko uzowufasha ubwo nkabona urunganwe abantu benshi ntushobora gufasha nkabigisha imyuga nkabigisha ubuzima ukuntu bumeze nkabigisha nkumva mu mutima ndababaye cyane ndavuga oya ndasubiyeyo ubwo mu muryango baravuga kubera wowe wahuye n'ibi bibazo ibi n'ibi n'ibi byari bibazo by'amafaranga menshi byahombye n'ubihebe ibi bintu ko byaraduteye stress ndavuga oya kabisa hakompeba ibi bintu sishobora kubiheba kuko ndabona abantu noba nishe benshi kuko atawundi muntu ariko arababona hari ubumva ari umutwaro ku buzima bwawe kubera uba ufise uwo muhamagaro wo gufasha abantu benshi ndavuga oya ntegerezwa n'ubu unye ikindi yindi ntambamyi ni ukutaronka ikibanza ukoreramo maze kwegera aba entrepreneur benshi bateye imbere nkababwira basije kubera ibi bikorwa ndabikunda munshire mu connect mu ibe action ya entreprise yanyu ndabakorere kuko urashaka kuba ufise ingabire udashobora kujera kwizi kuzijera ukaba umulider no vuga ugabo ntubu umu manager nkorere munsi yanyu gestion y'amafaranga byinjira iwanyu byose nkabarondera muce mubishyiramo jewe ngume nkora kuko ibi bintu by'amameble ndabona byoshikana kure entreprise twokora kandi bigashikana kure n'abantu mba ndiko ndigisha imyuga kuko ugukora kwanje iyo ntanza iyo ndonsa akazi haba hariho n'uwundi muntu nashize iruhande aba umufasha umuhede urya muntu umufunda ariko arakora kugira ngo agume yiga akazi byento nzomukoreshe nawe mu bintu nzoba ndiko ndakora rero mugabo ukazubona rero benshi ukabibabwira ukabibaproposa banakwishyura ukabereka yuko wewe ugomba gukora gusa bapfume bagukoresha mugabo ugume muri iyo ngabire kubera dufise ingorane z'ibibanza aho dukorera nk'ubu unye tugenda turaja ahantu hari amateriye turonsa amasoko tukaja kuyakorera aho nyine kuko nibwo nakoze kampuni bafise akabiro ntashobora gushyiramo ateriye nkuriramo n'umuntu nkamubwira okay cyangwa ndabereke ateriye izo ateriye cha tugenda ahantu hari nk'amashuri yigisha ivy'imyuga bakaduha tugakorera nahereye muri ETS ubu hariho nahereye muri ETS ubu hariho n'ahandi dukorera nyene muri Rie Publique ni kibanza cy'igihugu haba hari ivyuma byose tukaca tugenda tugakorera umuntu atubajije tukaca tumujana tukaca dukorera dufise iyo ntambamyi rero yuko tugura abantu badushigikira kugira ngo badufashe ku managing ivyumviro byacu dushikane kure abantu benshi dushikane kure ibikorwa byacu iyo niyo ntambamyi ya mbere yindi nayo ni ikibanza yindi nayo ni kubura ni kubura uburyo bukwiye bwo gushobora guheza nk'amasoko ba waronse utarinze kugumugorana n'abakiriya
mbega kubyerekeye ibikoresho byose ndabere ntambara
nivyo navuze tumaze kuvuga ko tugiye mu ahantu usanga hari mu publique mu hagiye usanga bafise ibikorwa hajya tuba turondera ivyo bikoresho nyine ahantu usanga bafise ama mashini yo gukata ijya bakoresha mu mbaho zijya zirazimvye ntidushobora kubironka directement sudire biroroshye ushobora no kubikorera ahantu biramaze
nshyira hamwe ryacu twebwe nk'umwuga wacu twifuza muri kazoza gushobora gushaka kuri ibiro
nk'umunyamwuga muri kazoza ikintu twifuza gushika ko ni iki nuko tuzokoresha abantu benshi si kubakoresha tuzobera umugisha abantu benshi bakagenda bagashinga ama entreprise yabo imyuga igakomera tugaha agaciro umwuga ko ikosa twabonye mu banyamyuga mu bantu bakora mu by'ububaji n'ibindi nuko benshi bagenda ikintu baba babona cyane baba barondera amafaranga nico baba bavize mugabo ntibamenye yuko bategerezwa gukora kugira amafaranga bakurikira iyo rero benshi rero bakora uko nibajye usaba bakorera mu masite underground kandi bazi ubuhinga mugakubera badafise ibyo byiyumviro bishika kure baca babikora nabi asanga ko bakorera amafaranga makeya gasanga ko barashwana n'abakiya babo kubera badatanga ibintu ku gihe imyuga irafise intambamyi nyinshi tugomba kuzokemura bivanye n'ukuntu imigenderanire hagati y'abitura abanyamyuga nk'abantu by'imbaho kuko nakuciriyemo hariho n'ikintu cyo gushona mu bintu dukora no gushona bitso birazamo biriko birazamo iyo tugiye gukora bijya bintu amasaro ministre n'ibindi umva tuzosaba ibitambara n'ibintu byinshi usanga imyuga yakoraniye hamwe tugomba ku umwizero hagati y'abanyamyuga no kuvuga imyuga mu Burundi igira agaciro ku buryo bajya abantu bayikorera bayikorera mu ahantu hataboneka canke batahabwa agaciro ugasanga bayiko baragorana n'abakiriya kubera bahawe amafaranga makeya tubiha agaciro abantu bakorere hamwe baje mu makoperative bakorere mu makampuni ibintu biba bifise agaciro kandi bizwi na leta mbese barihe n'amakori abanyamyuga benshi ikibazo ntibariha n'amakori bo biyumvira ngo baba bahombye mugabo ntibamenye yuko gutanga niko gutuma umuntu aronga kujya ukuboko kuguma kugumije niko gutuma n'ibintu bitaguka abanyamyuga bamenyere bimenyekanishe bashobore no kuba abantu batanga amakori ko abanyamyuga benshi ntibatanga amakori kuko babikorera mu bintu nyene mu bibanza bitamenyekana cyangwa bitazwi ivyo rero turashaka kubikora ku buryo tuzokora ikampuni nini iya izwi ku rwego rw'igihugu mbese no ku rwego international ego murakoze
ndabashimiye ko mwashoboye kwita ubutumire bwacu mugashobora kutuyangira byinshi ku byerekeye umwuga wanyu
murakoze namwe
mwakoze kudutumira n'ikindi gihe yuko nitwabona mbere izo twitabwa
n'ukuri ndi ngaha kabisa murakoze cyane
namwe mwese mwadukurikiranye kuri Agosti TV mu kiganiro Youpreneur turabashimiye cyane isango no mu kiganiro cyacu gikurikira murakoze.